sifuna ukufumana i-factors zika t squared minus 2t minus 15. Mna ke xa ndiyenza lena ndizawukwenza ukufuna i-factors ngokwenza i-grouping. Kodwa noba uyabona apha phambi ko t squared uba sino 1 ibiza uba lula le nto yokuyenza. Kodwa ndifuna ukubonisa nge-grouping. Sifuna amanani esizawuthi xa siwaphinda-phinda azasinika u-1 umphinda-phinde ngo-negative 15. U-A umphinda-phinde ngo-B funeka awunike u-1 xa umphinda-phinda ngo-negative 15 okunika u-negative 15. Xa uwadibanisa la manani u-A plus B kufuneka akunike u-negative 2. Xa uwadibanisa u-A plus B funeka akunike u-negative 2. Ngawaphi ke ngoku la manani endiwuthetha ngawo apha endizawuthi xa ndiwaphinda-phinda andinike u-negative 15, xa ndiwadibanisa andinike u-negative 2. Masikhe ke ngoku sijonge amanani angena ku-negative 15. Amanani endizawuthi xa ndiwadibanisa andinike u-negative 15 okanye ii-factors zika-negative 15. Masikhe ke ngoku sizikhumbule uba zingobani ii-factors zika-negative 15. Ii-factors zika-negative 15 kukhona u-1 no-negative 15. U-1 xa umphinda-phinda ngo-negative 15 ukunika u-negative 15. Kodwa ke ngoku xa ubadibanisa u-1 xa umdibanisa no-negative 15 uza kunika u-negative 14. U-negative 1 no-15 xa ubadibanisa bakunika u-14. Ithetha uba ke ngoku ayingawo la amanani esiwafunayo. Masikhe sibone uba kwenzekani xa uthatha u-3 no-negative 15. Xa ubaphinda-phinda bakunika u-negative 15. U-3 no-negative 5. Xa ubadibanisa, u-3 umdibanisa no-negative 5, bakunika u-negative 2. Ithetha uba ke ngoku u-3 no-negative 5. Ngawo la manani esiwafunayo, esithi xa siwaphinda-phinda asinika u-negative 15, xa siwadibanisa asinika u-negative 2. Ke ngoku sizawuthatha le esiyinikiweyo sibhalela negative 2t ngohlobo esizawuba no-3 no-negative 5. Ke ngoku xa siyibhala ke ngoku le nto endiyithethayo sizawuba nala t squared 1 ngoba akatshintshi no-negative 15 akatshintshi. U-negative 2t ke ngoku yena sizambhala njengo plus, ndizambhala ndithi ngu-plus 3t plus 3t minus 5t. Ngoba u-3t minus 5t uzawundinika u-minus 2t. Uba ufuna ukwazi uba yeyiphi umawuyibhale kuqala, yeyiphi umawuyibhale sibini apha ku-3t no-5t, funeka ujonge uba ngawaphi apha kula manani la ashiyekileyo awu-t squared no-negative 15 wakho uba iphi awaphi ane-common factor. Ke ngoku apha u-3 no-5 banayo i-common factor ku-15, kodwa ke ungayibhala noba kanjani. Mna ndifuna ukuyibhala kanje. Ke ngoku sendizawukwazi ukukhupha i-common factor apha. Qala ndenze ndifune i-grouping yam. Ndizawuthatha la manani okuqala amabini u-t squared no-3t. Ku-3 squared plus 3t ndikhuphe u-t, ndizawushiyeka no-t plus 3. Ithetha uba u-t squared plus 3t uyafana no-t umphinda-phinde ngu-t plus 3. La ke ngoku amanani amabini esibini nawo xa ndifuna i-common factor kuwo izawuba ngubani? I-common factor apha ku-negative 5t minus 15 ku-negative 5. Xa ndisendikhuphe u-negative 5 wam, u-negative 5 xa sendimkhuphile apha ndizawuba no-t plus 3 ngoba u negative 5 ungena ku negative 15 kai 3. Kengoku uyabona kulento esenshike naye ungu t no umphinda phinde ngo t plus 3 minus 5 umphinda phinde ngo t plus 3. U t plus 3 ukhona kumanani omabini. Ithethba ke ngoku njemba ekhona kumanani omabini uyi common factor. Ndizamkhupha ke ngo u t plus 3 wam. U t plus 3 xa sendimkhuphile apha a common factor ndizawushiyeka nantoni. Xa ndimkhuphile apha kule yokuqala ndizawuba no t. U t plus 3 xa ndimkhuphile apha kule yesibini ndizawuba no minus 5. Ithethe uba ke ngoku ii-factors zam zizawuba ngu t plus 3 umphindaphinde ngo t minus 5. Ngoba ngu t wam lo no negative 5 apha ndimfumana xa ndikhuphe u t plus 3 kulo negative 5. Ngoku xa sendimkhuphile la t plus 3 ndishiyeka no t plus 3 ndimphindaphinde ngo t minus 5. Uzawubona ke ngoku xa uyenza le nto uba zikhona ezinye iindlela ezikhawulezisayo ukuyenza le nto. Kodwa xa uwenza nge-grouping ukufumana i-factors kulula noba akukhawulezi kulula. Yindlela ke mna ke endiye ndiyithande uba senze ngayo xa sifuna i-factors ze-quadratic.